nem gozo e amor. Where they can be little amor. Wanga wango. Baba yango. Nikianguka nani aniamshaye, nikilala nani anilindaye, nishikilie niongoze mbali na waovu. Baba ye, nionyeshe watesi wangu. Nishikilie niongoze mbali na waovu. Baba ye, nionyeshe njia zako nami nitazifuata.
Nishikilie, nishikilie, nishikilie.